Child, I am a happy here. We are just over here. All I see here, Oh well, keeping my mouth shut. Oh well, keeping my mouth shut. Oh, no, me be afraid. Duh, 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 duh. I'm here alone. Emotion. Duh, 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 duh. Wanna live my life again. You know, da 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 da, wanna live my life again. You know, da 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 da, alone in the night. Worth keeping, keeping my mouth shut. Worth keeping, keeping my mouth shut. Oh, keeping my mouth shut. Oh, keeping my mouth shut. Oh, me be afraid. Duh, 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 duh. I'm here alone. See motion. Duh, 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 duh. Wanna live my life again. You know, da 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 da, wanna live my life again. You know, da 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 da, wanna live my life again. You know, da 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 da, worth keeping my mouth shut. Keeping my mouth shut. Worth keeping my mouth shut. Da 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 da. Wanna live my life again. You know, da 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 da. Wanna live my life again. You know, da 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 da. Wanna live my life again. You know, da 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 da, and I'm rolling in a high. Da 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 da